kwiProf Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Umlingisi okhonjwe indlela emdlalweni Lithabo ngeyinsolo zokuhlukumeza ngocansi uzakwabo umangaliso ngemuphumela obali waxolisa ngalesi sigameko. Ubhale kuFacebook wathi, "Sanibonani nonke, ngeke ngiziphike izinsolo eziyamaniswa nami. Ngizolivuma icala lokuhlukumeza ngokocansi. Ngiyaxolisa kuNkosazana Lorraine Maropa nakwabanye ngokubahlukumeza. Njengomlingisi osemkantshubo futhi ofana nobaba kubona ngiphazamile. Kulesi sikhathi izwe lilwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane, kumele ngiziphathe ngendlela futhi ngibe yisibonelo esihle. Ngiyaxolisa emndenini wami, koza kwethu bonke nakwiQuizzy Call pictures ngokuhudulela phansi igama labo." So uyazivuma-ke izinsolo ezibhekiswe kuyena, yena-ke umlingisi welithabo uzane mangaliso ngema.